Ballots record.
Kumisha nani yuko maima bongo Kumita nani yusho ungitiwa